He paki wai tuhi hoi mo te pakanga o ngā maunga kua whakare waina. He mahi kua whakaputaina mai e tētahi tokorua no New Zealand Herald hei whakamānawa I o tātou kōrero tuku iho. Kei a Michael Cagley, te roa ngāke.
Tū mai ai, he kāhui rangatira, he kāhui maunga.
Manahua mai te tapu o te kāhui maunga. Koinei te mahi a te tokorua nei e whakaarake mai nei te pūrākau o te pakanga o te kāhui maunga. Hei tā tēnei uri o Ngāti Tūwhare Toa, pia hoki o te rito, he taonga tuku iho kē mā ngā tamariki mokopuna.
Karakau he whakaatiranga pēnei I tēnei mātaki e mātou nā reira. I āu tāi tamariki ana I tipu ake a hau I Waenganui I tēnei whakaatiranga, I tēnei pūrākau o te iwi. Nā reira mā te iwi, mā ngā tamariki hoki tēnei whakaatiranga. Hei te toru te kautau pea, ka hoki whakamuri mai ngā maharatanga ki tēnei pūrākau. I mātaki a hau I tēnei ngā raukua. Reira,
Ko te kakenga Kawiti Bishara rawa ko Ben Cummins te tokorua e whakapau kaha nei ki te whakaora mai tēnei pūrākau hei kiriata. Ā, hei tā tēnei uri o Ngāti Raukawa, ko te whakaara mai I wēnei pūrākau mā te reanga hau, tāna hiahia.
I love animation, I want to keep doing it. For Māori-centric stories particularly, I think it's a really great medium because those stories traditionally have been told orally, you know, and passed down. When they're written down, they can lose some of that impact. Whereas now, with the power of animation, we can sort of show these stories in a way that they've never been able to be done with just the written word or with footage alone.
Engari, e hara te mahi kohikohi kōrero I te ngāwari.
Toro ringa atu ki etehi atu o ngā iwi, koina tētehi o ngā aruauatanga. Kia kōrero atu ki ngā rangatira o Ngāti Rangi Pea Taranaki. Kare rātou I whai wā ki te tuku karere mai ki au. Nā reira, I utonu ki te pūrākau o Ngāti Tūwhare Toa, hei timatanga. Hei timatanga mā tēnei whakaatiranga. Hei te ākua nei pea ka toro anō tā te ringa ki e rā atu iwi. Hara mai ki te kōrero kia mātou, kia whakaatu anō o rātou ake pūrākau.
Heoi anō, he hara kaitua mo te hunga e hia kai ana ki ngā pūrākau o rātou mā, hei paki waituhi.
Keep an eye out, we might be doing something in the coming months on the waka, the seven waka, the migration. But I'll leave it at that, I'm pretty tight-lipped about it. Yeah.
Tēnei te tirahau, tēnei hara mai nei. Me ngā pūkenga hei arahi I ngā kōrero o rātou mā mo te naia nei. Ko Waika Mōhio a tōna wā pea kā ki te wētahi atu pūrākau o tātou I te hunga, pēnei I a Disney. Michael Cagley, Te Ao Mārama.